amazi bishitse tugasanga ari hari turayaronka ariko nk'ubu urabona amazi yamaze gukama nk'ubu nyitonka nawe twogesha ivyombo dusukuza mu mazi mu matwareti urabona tutayarose n'iyangwara ica yaduka mu banyagihugu twe dusaba leta yuko yo turose amazi ya misi yose tukama turonka amazi akwiye yo gukoresha
mbagufitiye n'imigambi y'amahoro kugira yakazoza niwizo kwa mabiruko ni kwagize umwe myaravuze wirarangiye amarira warize
amazi turigera tubona kuva mu kwa kane twama tubona amazi rimwe rimwe nko mu kwezi canke kabiri naho nyene uwo munsi tuyabona nuko rijidezo ibizana fagitire umunsi bizanye fagitire ca tubona amazi aje baza amazi ari karaza kandi bagiye inyuma y'amasaha nk'abiri abagiye kubera rero tuba dufise ibintu byinshi bitaba bivomye n'ibyacafuye byinshi ayo mazi atubana make ntadukwira duca dusubira kuza kurundana ngaha aha rero twama tuharundana kuva mu gitondo misi yose gushaka umugoroba kuronka amazi ni ukuza ukamera nk'uwaraye hano ukahaba nkawusa kuva saa tatu uyatondeye z'ijoro hari aho ushobora kuyaronka saa tanu cyangwa saa sita twebo hari aho hagera na saa munani
ibi bimenyetso birerekana ko igihugu cy'u Burundi kiri mu nzira y'uruhombo kimwe bita mu cyongereza bankrupt ni ukuvuga ngo amareta ashyika kuri urwo rwego barayadeklara ko yahombye ndasubiyemo naho Burundi bwaba butarahomba hariho ibimenyetso sindamusiga ko bushobora guhomba umwanya wari wo wose ni ukuvuga ngo narabibabwiye igihugu gihombye ntikiba kigishobora guhemba abakozi gishobora gutanga ibya nkenerwa ku banyagihugu ni ukuvuga ngo amazi nk'aha n'akarorero mu Kanyosha barashobora kugenda bagataha saa munani z'ijoro barindiriye amazi murabona ibidumu ibiki ngaho ushitse mu gatondo hari igihe ushobora gushika saa sita ukiri ngaha eka no mu yandi makaritie niko bimeze mwabonye mu Kamenge ngene bimeze hariya za muyaga mwabonye uko bimeze gatumba aho sinokwirirwa ndahavuga carama aho sinokwirirwa ndahavuga n'ahandi ntadondaguye rero ni ibintu biriko biraba ku mazi kandi igihugu cy'u Burundi kiri mu bihugu bya mbere bifise amazi menshi ni ukuvuga ngo ayo mazi dufise biratunanira kuyakoresha kugira ngo atugirire akamaro kubera iki kubera uburongozi budapanze neza abarongozi bishinga kunyonora gusa aha mu by'amazi cyangwa mu bya regidezo narababwiye amakuru yabacemwo kandi ingorane uparanganije ibintu baca bamudugiriza ipete icyo nicyo kintu cishe igihugu cy'u Burundi
aho ndiko ndatwenga hari ikibazo no musinzanye bigenda gute kugira mu mwaka w'2024 mu Burundi habe hakivugwa ikibazo cy'ikena ry'amazi nkuko tukunze kubikora reka twifashishe ibiharuro mu gutahura neza kino kibazo. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 igisagara cha Bujumbura carimo abantu bababa ibihumbi 750. Ku mazi angana na metero kibe ibihumbi 110 yarakenewe ku munsi, ishirahamwe ritanga amazi Regideso ryashobora gutanga ayangana na metero kibe ibihumbi 61 ku munsi gusa. Twegereye imbere gato mu gisagara cha Bujumbura mu mwaka w'ibihumbi 2023 igisagara cyo kiraguka, iryo shirahamwe nyene Regideso ryashobora gutanga ayangana n'ibihumbi metero kibe 150 ku munsi. Neza na neza ikibazo kiri hehe? Mu bisanzwe uko igisagara cagenda kiraguka byategezwe kujana n'igicapo gishasha, ariko turacakorera ku gicapo cyo gutanga amazi cyo mu gihumbi 1997. Icyo gicapo naco menjeye kuvuga uretse ko gikuze kijanye n'imihora yo gutanga amazi, ariko kandi nayo nyine ikwiye gusubirwamo cyane kongerezwa. Ivyo ga sinaje wenda bivuze kuko birashigihigwa n'ubushikiranganje bujejo kino kibazo, ariko ubushikiranganje bw'amasoko na nguvu.
Aho rero hari mu mazi eka tuce mu gitoro naho.
Kiro ukabisa uno munsi sinava ko niza amafaranga uko umuntu araza gutonda nayo kunywa ibitoro munagasanga yari kubera turamuraho nk'indwi dutonze iminsi itanu sanga nyine ntiyariye n'umutahe yari yatondanye nagasaragurana bushashi taraza nashobora kuronka kensemere yiwanje ku munsi cabure dimi akamfasha kantungira n'umuryango.
Arahino se kwose cyane kuko bwa mbere igitoro kihari hararariza cyuma bishika nko kumajana nk'abiri byose hamwe muri rusange ngo ubu unye bibaye byinshi ntibyigera birenga nk'ivyo manka 80 byahore bavyabaye byinshi. Uvuga bwa mbere mukoza twaroza ugasanga bari twaroza nk'amamoto gusa amamoto ashika 50 n'amabajaje ashika 20 n'imiduga myinshi mu gubu unye kubera benshi batondeye ibitoro birirwa ko bita ku ma station usanga ngahabire batariko baroza kubera ivyuma babitondeye igitoro. Ico rero twa twasaba bajejwe intwaro twe twasubira inyuma kubera ingorana y'igitoro, nta kindi kintu cyo bacha dusubiza inyuma atari ico gitoro kigenda kirabura. Igitoro kibonetse imirimo iragenda neza cyane.